Hi there, San Murani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu or Musa Mseleku or Musa Mseleku or the Polygamist. Kuhlukile ukuthi umbiza kanjani. Let me address this because now nginosisi abasha abajoyine le show aba understand ukuthi there is TV recap or TV reviews or abantu abafana nami abahlebayo kancane ngento eyenzeke kwi TV or eyenzeke kwi show othandayo. So asiqale la, Uthando Nes'thembu is an interesting show. Yeah, because sibona isembu eduzane, because isembu sina siyasazi nje komakhelwane bethu abanye noma abanye nje beke beza ukuthi khona isembu. So babo uMseleku ube nevision yokwenza ishow ngenhloso yokufundisa ukuthi isembu sikanjani nokukhombisa ngempilo yakhe. Firstly, umuntu ozoya ku TV uya understand ukuthi going public kunabantu abaningi abazoba nokujajwa, abanye bazocriticize, abanye bazongoma, abanye bazoba inspired. So mangenza ke TV reviews or review of Uthando Nes'thembu, isikhathi esiningi ngeke nginake ukuthi abantu batheni. Iba khona into eyodwa mhlawumbe engizothi ebe juicy noma ebe spicy ngaleyo episode. So nami mangiza la ukuzokwenza a review, ngizohlala kule yokuthi hayibo ubaba uMseleku uthe ngobani. Ikhona nje ngeke ngachaza ngama characters before Uthando Nes'thembu, bengikhuluma ngamakhosikazi ukuthi mangibabheka ngibabona kanje mangibuka ishow. But lokho akusho ukuthi kuyiqiniso, because indlela engibone ngayo mina ngithi ishow ibuka abantu aba over 5,000. Le nto engiyibonile akusho ukuthi wonke umuntu uzoyibona the same way. Size ubaba uMseleku. So bakhona abantu abakhrisisayiza ubaba uMseleku kubasho izinto eziningi, and abanye basitshela ukuthi asinaki iy'ndaba zethu. If ivele ku-TV eyethu ukuthi siyibuke, ifundisa thina. If asifundi, siyasho ukuthi asifundi because of 1, 2, 3. Masifundile, siyasho ukuthi sifundile because of 1, 2, 3. Masikukhona sikuthandile, siyasho ukuthi siyakuthanda lokhu nalokhu nalokhu. So abantu abaningi-ke abakaze bemncome ubaba uMseleku. Today ngenza le video, sorry, ukuncoma ubaba uMseleku. Bayamcriticize ngezinto abamcriticize ngazo abazibonayo, but mina ngithi awukubheki ukuthi mawu umuntu othi ubaba uMseleku uhlulekile or akenzi kahle. Bakuphi omayeni manje? Baku-SABC 1. And omayeni sibaqale kuphi? Sibaqale kuThando Nes'thembu ngesikhathi umayeni esho ukuthi mina ngumayeni u-second wife, noma Cele, noma Khumalo, noma Ngwabe. Bakuphi manje? Baku-SABC 1 benza ishow without uMseleku. But sibaze kanjani uMseleku uye osikhombisile amakhosikazi akhe? Ukuphi uMakhumalo? Uku-RSHOW D, kodwa simaze kuphi kuThando Nes'thembu? Nabona futhi the day benza i-birthday behlela. Okusho ukuthi lokho okunye sikubonayo ukwenza ukuthi sibone ukuthi isithembu sinjani. Hhayi ukuthi mhlampe kukhona umsindo, kukhona ukushisa, because abantu bavele bephume bethi lo baba u-toxic, unjani, 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 unjani. Yes, abanye bazokubona lokho, kodwa likhona i-side elihle, likhona i-side e-positive. So kuweke othi mina mhlampe ngikhuluma kakhulu iy'ndaba zabo, ish. Ngizifundisa kaningi 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 ukudrawa iline whenever ngikhuluma ngento evele ku-TV, because nginawo namamehlo enzayo ukuthi ngibone ukuthi hayi bo, yabo la ikhona into esingayiboni. And ngiyakwazi lokho already, because uma kuzokwenziwa i-TV production or TV project, kushutha izinto ezithile, kwenziwa izinto ezithile, ezinye azivezi. As much as umqondo wami ungitshela ukuthi hayi bo, hayi nje nalento, kodwa ngiyazama ukukusticker kulokho esikubuke ku-TV ukuze ngingabi nesayide sengathi ngiyabadelela or angibahloniphi. omunye ke izolo uthi kimi une gossip channel but uthi u consider imizwa yabantu. Angikwazi ukukonsider imizwa kuzoba ngathi ngiyadelela mangiqhubeka nale statement. Ake ngisho ngibukele emuva. Ngiconsider imizwa yabantu because nami ngingumuntu, right? Ngiba nento kimi ethi no. La noma ngabe uyafisa ukusho lokhu awukusho. Ubesho kanjani ke lo sisi? Ividiyo le ubebuke ividiyo kaMK. Ngase ngithi ikhona into engathandi ukuyichaza. Nakho-ke sengiyayichaza ke manje. Angifuni ukuthi ubuke amavidiyo othando Nes'thembu awu-10 engiwenzile. Mase lobu uzwa mina ngithi uMK akanazo iy'ngane. UMK ngenzeka ukuthi akawabuki ngisho lamavidiyo ngeke aze azahlangane nawo. But into engiyi-understandayo kunabanye osisi abazobuka lamavidiyo engiwenzile. Okwisimo esinjalo mina-ke sengimtshele kawu-10. Sengimkhumbuze kawu-10 nge-pain yakhe ngento ahlale ikhulekela. Hayibo, phela angisiye ingane le ekufanele ukuthi nje noma yini ngibone ukuthi ifanele ukuthi ngisho. Ikhona indawo kimi ethi no, le ayikho right ukuthi ngisho. Basike ngoba wena uyaqala ukuba iphathe le channel ngichazele. Angithandi ukuphinda-phinda leyo phathi because ngiyazi ukuthi bakhona osisi abanye mhlawumbe abahlanganayo nje nalama video ngephuthi. A-click. Mase seya-click usithi hayibo. Kodwa-ke bekufanele yini akusho lokho? Cha, akufanele ngisho because izinto ezinjalo siyazi ukuthi izinto ezingekho zinhle. Nabo labo sisa bangabatholi abantwana bayafisa ukubathola. Siyababeka futhi emkhulekweni. Even ngiwumuntu othi ngiyamkhulekela or ngiyamthandazela, asikho isidingo sokuthi ngizokusho kawu-20. Uzobona amavidiyo awu-20 ngenza i-review ngothando Nes'thembu mase ngilokhu ngithi ngiyamkhulekela. Kubantu abangabazalwane abazomthandazo, kuthiwa lo mthandazo owuthandaza ekhoneni emfihlakalweni uthandaza ngomunye umuntu, uNkulunkulu uyawuza. So asikho isidingo sokuthi la engihleba khona mase ngizofaka le subject ngoba kimi kunjalo. Angizoshintshayo ukuthi wena sewuthe uyahleba kodwa ezinye izinto uyayishiya. Ngiyayishiya ngoba ayifanele. Ukuhleba kwami akufani nokwakho. Nangendlela engibona ngayo izinto akufani nawe. Uma lokho-ke ubona ngathi kuzongibuyisela emuva, I don't mind ukuba nabantu abathi eish uyabhora. But lokhu kubalulekile kumina because ngiwumuntu enguyena ongafani nawe. Ngiyazi ukuthi lo mugqa lokufanele ngiwudwebe noma ngabe ngithini. Ikhona into engizothi ngikhulumile kakhulu kulamavidiyo but ake sishintshe siyibhekise kumina. Izongiluma yini? Izongikrasha yini? Ngiyibuka kanjalo-ke into. Noma mhlawumbe sesikhuluma ukuthi-ke nabanye engikhulume nabo ngihleba. Mase ngiyithatha ngiyibhekisa kumina lento ngizothi ah, akuyilutho lokhu noma ngihleke. But uma ngithatha into engaziyo ukuthi i-pain yomunye umuntu mase ngiyahleba ngayo, hhayi no, ayizukwenzeka-ke leyo. Awuzukuyifica kule channel. Ish, angazi ukuthi sifike kanjani la kodwa bengifuna ukuthi ngichazise kumuntu othi you have a gossip channel kodwa futhi you consider imizwa yabantu. Angizukwazi ukukonsider imizwa yekati, angiyazi yekati. Ngazi imizwa yomuntu because nami ngingumuntu. Bengafuni ukuthi ngishokazwe kodwa kodwa sengishilo-ke. Okay, ngiyabonga. Ubaba uMseleku kukhona ukuhla kwenzayo. Bebengeke behlale phansi behlele iphathi zikhona izinto ey'njani. Kuyashisa yonke indawo, ama-challenges akhona yonke indawo, kodwa futhi-ke umndeni uyaphambili, iy'nkinga zisale emuva, kanjalo kanjalo. Wihi! Ugesa ukhubuyile. Bye!